Kule ividiyo ndifuna ukuthetha ngokuba kanye kanye kuthetha ukuthini xa kusithiwa uyi-prime number okanye inani liyi-prime number. Uzoyibona ke kwezi videos ukuba le nto kuthiwa i-prime number ingqalile, kodwa as uba ukhula kwi-maths yakho uzobona ukuba yi-concept enokutya ungokha phezu kwe-prime numbers. Loo nto idibanisa i-cryptography okanye i-encryptions ekwikhompyutha eyisebenzisayo, ingabe isebenzisa i-prime numbers. Kodwa uba awuyazi i-encryption ungazihluphi ngayo ngoku, udinga nje ukwazi uba i-prime numbers zibalulekile. Make ndikunike ingcaciso yokuba yintoni i-prime number. Mhlawumbi le ngcaciso ingakubhidisa kancinci, kodwa ndiyathemba ukuba as uba usisenza uza kucacelwa. So ile ngcaciso, so i-prime number ukuba ngaba ilinani eli-natural, umzekelo ezi, umzekelo 1, 2, 3 ngala manani ubala ngawo. Okay, uphinde i-prime number ibe linani elikwazi ukwahluleka ngamanani a-natural. I-prime number ikwazi ukwahluleka kanye kanye ngamanani amabini a-natural. Elinye, yeah, elinye lalo manani ngundoqo wenani, inani lona ngokwalo, and then elinye ke ngoku ibe ngu-1. Lawo ngala manani akwazi ekwazi ngayo i-prime number ukuthi yahluleke ngawo amabini, undoqo wenani okanye inani lona ubuqo. If awucacelanga yile definition, makhe senze imizekelo sifune amanani azi-prime nazo. Masiqale ngenani elincinci u-1. Oh, ungajonga uthi u-1 uyakwazi ukwahluleka ngo-1, futhi uyakwazi ukwahlula ngaye yena uqobo 1. Loo nto ithetha uba u-1 yi-prime number. Qaphela kuba ingcaciso yethu ithi kufuneka inani likwazi ukwahluleka ngamanani amabini ngqo. U-1 ke ngokuyena ukwazi ukwahluleka nge-natural number a-1. So loo nto ithetha uba u-1 akekho, akayo prime number, akayiyo nje tu. Kodwa ke ya asidlule ke ngosiye ku-2. U-2 uyakwazi ukwahluleka ngo-1 nango-2. Alikho elinye inani ke ngoku eli-natural akwazi ukwahluleka ngayo. Loo nto ibonakala ukuba u-2 ukwazi ukohluleka nge-natural numbers ezi-2 ngaye yena uqobo no-1. Loo nto ithetha uba u-2 u-prime. So ndizawuseklisha okanye ndizawenza isanqa kwi-prime numbers ukubonakala ukuba zii-prime numbers. Eyi, uthi unika umdla ngoba lilo lodwa inani eli-evil eli-prime. Xa ucinga yonke ezinye i-prime numbers ezidivayidwa ngo-2 angekhe zibe prime. Sizawuyibamba, sizawuyenza loo nto kwezinye ii-videos. Makhe sisame u-3 ke ngoku. U-3 uyakwazi ukwahluleka ngo-1 nango-3. Kodwa akakwazi ukwahluleka ngenye into esesiphakathini, akakwazi ukwahluleka ngo-2. Loo nto ithetha uba u-3 naye yi-prime number. Makhe sijonge ngoku u-4. Masizame enye ikhala. Ke ngoku u-4 uyakwazi ukwahluleka ngo-1 no-4. Aphinde ke ngoku akwazi ukwahluleka ngo-2. Loo nto inika ingxaki. U-divisible ngamanani amabini. Oh, actually nge-natural numbers ezi-3, u-1, 2 no-4. Loo nto ithetha uba u-4 uyayikhaba ingcaciso yethu yamanani. amabini unnatural enze i-prime numbers. Make sizame ke ngoku-5. U-5 ngaphandle kwamathandabuzo uyakwazi ukwahluleka ngo-1, akakwazi ukwahluleka ngo-2, akakwazi ukwahluleka ngo-3, akakwazi ukwahluleka ngo-4. Then uyakwazi ukwahluleka ngo-5. Kwakho u-5 wahluleka ncakasa ngamanani amabini, u-5, u-1 no-5. Loo nto ithetha uba u-5 yi-prime number. Sibeke isangqa kuye, masiqhubekeke nohamba. Make sizame nzima ke ngoku. Sizame elinano-6. Uyakwazi ukwahluleka ngo-1, uyakwazi ukohluleka ngo-2, aphinde akwazi ukohluleka ngo-3, akakwazi ngo-4 no-5, kodwa uyakwazi ukohluleka ngo-6. Loo nto ithetha uba unamanani ayi-6 unnatural angena kuyo. Akanamanani amabini njengoba ingcaciso yethu isitsho. Loo nto ithetha uba u-6 akekho prime nje tu. Make sidlule ke ngoku siye ku-7. U-7 uyakwazi ukwahluleka ngo-1 no-2, akakwazi ngo-3, akakwazi ngo-4, akakwazi ngo-5, akakwazi ngo-6, kodwa uyakwazi ukwahluleka ngo-7. Loo nto ithetha uba u-7 yi-prime number. Uyabona uba so i-natural numbers ezingadibanisa u-0 i-numbers ezi-positive. Ukuba ngaba ukwazi ukohluleka ngo-1 nangoqobo lwakho, loo nto ithetha uba ke ngoku uyi-prime number. I-prime numbers zifana nezitena zokoka okanye amanani. Awukwazi ukuzidiliza ziphantse zifane nee-atoms apho abantu babecinga ukuba zezi zinto ungenakwazi ukwazi ohlula. Kodwa ke yeah, iloo nto iba bufana nee-prime numbers apho ungenakwazi ukuthi uzophule uzise ezintweni ezincinane okanye uzahlulahlule ngee-natural numbers ezincinci. Into ezifana no-6 ungathi 2 times 3 ungamohlulahlula abe yi-product ye-prime numbers. Kodwa xa ujonga u-7 awunokwazi ukumcalucala, ungavele uthi 7 is equal to 1 times 7, naye awunokwazi umohlula hlula uthi 2 times 2, okanye u-6 yena ungakwazi umahlula. No-4 naye ungakwazi umahlula uthi 2 times 2. Make sijonge ngoku amanani amakhulu ukuba a-prime. Make sisemu 16. So naliphi na inani elikwazi ukwahluleka ngo-1 nangalo, nayiphi na i-natural number olibeka apha lizokwazi ukwahluleka ngo-1 no-16. So uba sawubona ku-16 ungaba no-2 times 8, ungaba no-4 times 4. So sesibona ukuba kuvela namanye amanani angena ku-16. Loo nto ithetha uba u-16 akayo prime number. Sithini ke ngoku-17? U-1 no-17 bayangena nakanjani? U-2 akangeni, u-3 akangeni, u-4 akangeni, u-5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Onke loo manani akangeni. Akukho nto iphakathi ko-1 no-17 engenayo. Loo nto ithetha uba u-17 yi-prime number. Ngoku ndizokunika enzima kakhulu, inani elibhidatisa abantu kakhulu. Make sizame u-51. ingaba u-51 yi-prime number na. If unomdla ungavele uphause i-video apho ukuzamele ukubala ngokwakuba ngaba u-50 number yi-prime number na. Ukuba unokufumana into engaphandle kuka-1 okanye u-51 ekwaziyo kwahluleka ngo-50 ekwazi ukohlula ku-51. Kuba u-59 elinani elingaqhelekanga ungalingeka ekucingeni ukuba linani eli-prime. Ukuba ungafumana elinye inani, mna mandikuncede ndikunike impendulo. Akekho prime ngoba uyakwazi ukwahluleka ngo-3 no-17. Uthi 3 times 17 ngu-51. Ndiyathemba ukuba le nto ikucacisele kakuhle ukuba yintoni i-prime numbers. Mhlawumbi singakupractice kwii-videos zethu ezilandelayo. Yeah.